Infinite music. Lili nipange la biti ya nindani ya mziki. Mwenye kiti ya mefika. Cheza kiyogoma. Nacheza mziki ya ninarusha mikiki. Nindo. Inna city, inna city. This is the listener. This is the listener. Infinite music is here. Infinite music is coming. Infinite music is the best.